agano lake. Mungu lasema tupendane, Bwana apenda wote.
Semelia sawa egena kawa tata na gokone lituko ya ungo chanire ogoke aye no chenge. Yeah.